Lefapha la phumantsho ya matlo Freistata le fumanwe le lefelletse ditshebeletso tse sa phethelwang ho kenyeletswa ka hare le matlo. Diphuputso tsa kantoro ya molekodi wa dibuka di ikamahantse le tshebediso e bohlaswa ya ditjhelete tsa setjhaba. Kantoro ya molekodi wa dibuka e se e na le matla a ho sebetsa le Hawks, kantoro ya mosireletsi wa setjhaba le lefapha la tsa ditjhelete hara tse ding.
If we deem that this is something that is within the control of the accounting officer, that's when we're going to issue the remedial action. Or first we'll issue the recommendation. If not addressed, we'll issue the binding remedial action. And if it's not addressed, that's when we'll issue the certificate of debt.
Molao o motjha o fa kantoro ya molekodi wa dibuka matla a ho nka dikgato kgahlano le bahlanka ba mmuso ba fumanweng ba tlotse molao. Molao ona o kene tshebetsong ka 2019.
The accounting officer committed to perform an internal investigation and take appropriate actions against any official found responsible based on the outcome of the investigation.
Lefapha la phumantsho ya matlo Freistata ha le a rata ho ntsha maikutlo. Mohlahlobi, SABC News, Bloemfontein.